Miss Mona by Shatia Mustanier.
Negative,
my head. Oh, yeah, I
say, and I mean,
Tiny. I
sure I was an animal at the moon, Kazima to Tani, but two.
Jesus Christ, umufyet.
Nyama.
Oh my god!
Sorry. Kuri Facebook. Jinele tuyaze iminota 28 numba hafi saa 30 minutes sivyo rero mugende kuri YouTube mwandike Project Z hari abantu batazibaza yuko habari ho link mwandike Project Z muraza gusanga ikiganiro cyose kiminota hafi 30 so je disimizwa sema vuma ndabakunda cyane hama mbandaye mutakaje mwaya nyene mutwihangane
Wanit.
Wanabutika na kwa shati.
Kwa hino nzuwa. Jamo. ifite umubiri w'umupira w'imbeho
mino misa hamaze gihe haka ejo nagize ubiwayinge ndanambaye ibintu ndakubitwa n'imbeho nafise umuntu Sasha, Imana yakuremye neza.
Gimanira kunda kureba yo ndimbura yiye.
Majo no musina no sumuna batakariza neza umwanya. Byembe nta kintu na kimegize maduza. Imanira kunda irakunda
kurema kandi Imana yemi ibintu byiza.
Nombe umaze umbe ushobora kumara Martin mwene zo zinga. Martin nkiza.
Martin vraiment imwe ni bon.
Ayo gamana anje kubereke twagiye guhurira nga
No ashaka duhurira
Ni nkubona nda kuhera mapu kansanga aho mwenye
nkabanza
kwanza nkaguha ama Marti Afre None si
sona Just ndamvize nda kubyumvize nda kubyumva
None ga televizyo yanyu
Eh
Agiri si ho gira ntuze nyaba
Inde Oya hasi haba umvize nda kubyumva
Indi
Muri bureau de tous
Muri bureau de tous Indi akese si yaba
I can't see. Eh hariho muhira mu nzu no ngaha
muri biro mvugete muri biro
sinowe kwafa aho gonyere tubwire wo isisteme isisteme wo wayikuye
yibayita mugi yibayita gy'umwana duheza konte
oya noneza nubu nako
oya mvuzete oya ndi kubona iyo turi ngaturi kuri Tanganyika
tatujaye
Mage wa nyemera honga waka na wanya mwisa nive bairi matera Ozi umviriza na wanya matera mwini huze Ege matera da waibonye nao
Na waibonye bro Kandi na chani nishashi
Mupia Iriko nishashi Bugi atansyo Imatera zirata ndukanyi Araha boro umunagenda mngi hoteli Ujia mneguchu kumviriko simeriku hili Changa kakugira tingo nuseseko kinju
Kweli
Je kubera amazi kurara ama hotel menshi ya ruguru.
Imatera muri studio nayo.
Imatera muri studio.
Gira n'umuntu.
Mu biro
encore.
Imatera.
Muri studio.
Muri studio.
Oba kweli.
Eh, iyo ajya matera bayikoze iki? Telefone za bakene. Ntabacha bumva iko mashateka. Ubu kene. Cyose abafana bakenye nta n'umwe yimvira kungurira na telefone. I don't know. Sei ndubundi turi and direct twabo abwo duve turi ko turakina ntibibaho. Ndiko ndakora content ngene nuzima aya ma content yanje.
None.
Naka ndiko ndatira ndakazane ndakagira igishego. Sa?
Bora ngene yo ko
tubonana. Ndi kuri RFM sinzi ko manukayo. Ndi kuri RFM no kuri Tanganyika. Sawa shamuvani mwese gihembe. Sawa. Nga mazina yacu se gihembe.
Kuri umwana vraiment.
None kuri umwana bisigura.
Na uri kurange.
Ngibazo bafunga.
Zonteza abantu.
Ndindira baze babazo bafunga no kuri umwana no kugira iki.
Kuri umwana n'ukuri nta muntu numwe atabize.
Ah! Umviriza abanyakubaho hari abantu bari ko barica amajambo y'ikirundi bagafata ijambo risigura ibi bakagenda kubisigura ibindi.
Oya niko biri nawe. Kwanza tora.
Right. After job, Puerto Rico, Papera.
I'm going to go to the Marti. I don't know who he is, and that's the issue now. I mean, why is he wearing a protected zinger? Him? Panakumu, ah, wait!
No, Musi.
Ini kumusi?
Oya zibi changu zitatu bila vaa.
Zitanya zitatu. Mara mimi singa hii muri mayambiri.
Muri mayambiri.
Hey. Biko bila gira jeje jeje. Uri muri jeje jeje. Uri muri jeje.
Nakule ziyu kwa hali abahungu. Jenda maze kubyumva. Abahungu ebana. Uji yuko. Uri. Uji mubihe byawe nk'umukobwa simvugete aho ishisha ku
mayambiri basite uri muri mayambiri
voilà uri muri mayambiri
eh
ebana hari abahungu
cyane uri muri jeje voye jeje
voilà uri muri jeje reka tutituko hari abahungu simbizi barakwiruka ko afite kubera ko twize cyane twagiye turumva yuko uri muri umukobwa uri muri bijya bihe
udasama
udasama rero rero buhari abahungu ebana ava kwiyumva ari ngona ngongo ari n'abandi ngona navyiyumva ngo gukoze ko cyangwa kakuyambira ngo atavyiyumva arakwirukago mpa kumuhaya avuga ati uyu
umuhezi uri kuragejeta
aha ndabwiye aya abantu nuko no n'abyo nakora
oya
abandi bavuga ngo nibyo bidosha
muri jeje
nkuje
damu pye pye pye
umve aha yabantu bikura
ari ari umujinge namaze gupiga mu yambi muri jeje jeje yo body jeje
oya gusa nuko amaze kumva yuko ngo hari abahungu frema ebana nguri muri bijya bya barakwiruka ko kwera bazi uko udashobora
barakwirutse ko
umva ni naje ushobora kubivuga
none bahwigishije yuko umukobwa asama cyane
umukobwa
yanumve yuko bizi fate nkubageye uno munsi
nagiye uyu munsi ijya mise ujya munsi kwanza ubibona ubwa mbere ujya munsi nushobora gusama
nu
nushobora gusama
nushobora gusama usama ryari
usama
ari abantu baza bambwira ngo ngo urumva nawe usaba twagategeje ubu rero tuguma tubigishe usama ryari
o kireka je nigisha bakoga ivyo nzi mugabo
kugira ntibazo twatware matwe twanga ariko batware amanda amada
ngo nitwabivuze
kubera je genda guhanura yuko kwihangana
nayo kwanza kuboneka uraboneka neza
jewe impanuro ntanga n'umuzage nde kugira mujwingire hasi
yo mujwingire hasi nibiki
so kujwinga
jeje tubyite jeje
ayaha
tubyite jeje
bimwe bituma ntacho basi kugira ikintu kivuko kiri n'umuzage nde kuryamana n'abahungu kubera mvuze ibindi bavuga
yuko reka tureke kubicisha amajambo tugire ofet ukuntu yabivuga urumukoga
uryamanye no muvubi
uryamanye no muhungu uri muri bijya bihe yuko udashobora gusama kuko menu of you eh you are haya ubona uvuye amaraso niyo iba ya bon novuga gute iba ya mene
iba ya mene igi ari sanzwe ihari kugira hategure
afite yararindiriye irabura zijya ntuzeya
zijya muyambire
eh zijya muyambire irazibura hama igatumene kare imenetse uca ubwira ushobana ugiye muri bijya bihe sibye okay uvu maze rero kuva muri bijya bihe hariho imisi
ingahe
guhera kuri 3 jours gushika kuri 5 jours kuko abantu si cyo kimwe hariho aba irregulier hamwe n'aba regulier so no kuvuga kintu cyose bavana na wewe ingeno ba wiyizura umukobwa n'uvuga rero umaze kuva ujya mu suvayo niho ruca rutangura kwiforma
kwiforma
kandi ubundi bushasha
cyadire ruba tayari ku minsi 14 a partir y'umunsi wa
giri no ndakubwira iminsi udashobora gusama mijye minsi uvuye uvuye mu mihango niko abanyarwanda babivuga
ega urumva rati impamvu uvuze ama 5 jours uvuze myinshi ari umuntu ashaka kumara yo 6 jours haramara yindwi
no nje ndakubwira
ngo urumva uhere a partir y'ujya munsi yabonye amaraso baste ijya uvire yari san ya minutes
pe importe imisa marayo jende ko mpara avuye yo acharura imisi dafate 5 jours
yizu harura wewe
iyo 5 jours rero ntushoba oya just yo mpara ubu rero
ntacho
cyavuga ni byo mpara ubu nawe sari ndakuvuga iyo 5 jours mwizo 5 jours urubuto rubari ruko ruriforma kumukobwa sivyo aho jewe ubushakashatsi nagize n'ibindi nize ngo ntushobora gusama mugabo
reka yenda kubwira ubushakashatsi gihe nagize kandi
ubwo nakubwije kunkora ko mugabo
ntacyo urabona wera dufate nk'ubwinjiye nk'uno munsi uno munsi dufate uno munsi tudo kantiye lo 3 lo 3 niho wabonye amaraso lo 3 lo 4 lo 5 lo 6 lo 7 lo 8 lo 9 lo 10 lo 11 lo 12 13 14 15 16 aniho urubuto rwa rugitayari Ravyo mbulo se umva imisi 14. Sitadiri nganda gupize mu yambiro bya ramahasa.
Ushaje kuvuga yuko imisi uretse ku imisi yo kudasama kwa kobwa. Please, sivyo? Ndabasabye akoga nuko bazo kurikira kino kiganiro.
Ndiko ndakibaha. Rika ndamanze meze ucubandanye. Uranda ngakurika kuri katoze mjuru. Kwe katoze mjuru niyo date bayita date de ovulation.
Umviriza wewe washizemo imisi myinshi yo kudasama.
Eh oyaha ngo mbara ndakubwira imisi rero yo kudasama yari yo gusama yari yo. Je singe nevyo kudasama. Je ndiko ndigisha abantu bakeneye abana. Ivyo kudasama ni ivyo gusambanya. Umviriza rindi je ndiko ndabwira abantu mufise ikeneye abana niki. Ndababwire ingene baterinda
uko.
Umviriza ndabigira
batayifuje.
Rero bashibira basha baroza kumbira mundu je babambire kuba ku bantu bubatse kugira arabantu bapfa gukora ibintu igihe gitari ico ndabwira igihe barondera umwana. Uno musi no tro. Itariki 16 sadi ni zobona musi 10 imizi 14 muzo vya ramahasa. Urabyumva? Dero kuri 14e juro a partir yo musi watangiye kubonera amaraso. Ucuharura imisi 4. Ijya misi 4 sadi sur le 16 nakugira turape. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est-à-dire le 15, le 14, le 13, na le 12. Ni misine. Ugize mu yambiri le 12. Guhera le 12 gushika le 16. Kujyo imbuto z'umuhungu zishobora kumara imisi 4.
Ziri mu mukobwa.
Ari nzima. Il y a des villages, des choses à couiller, des rats, des pigs à Mambi. Les mamans me gavent à Mesha, ils me gizent à Mambi, ils me chamouillent à ma pire. Canadien, comment est-ce que moi, Mingisa?
Jesus Christ.
Love you. Braskia? Tu vois, tu dis, je ne sais pas si tu dis. Hama? Il y a Missine. D'abord, on vient ici, on va conduire à Kuitra, il y a Missy Amaras. On va s'en aller à Kurondelungana. Missy Amaras. C'est-à-dire. Umara imisi 3 wewe gusuharura urabe yuko umunsi wa 14 a partir y'uja munsi wagiremwa maraso nyuda do village ovire ishobora kubaho imisi 2 ikirindiriye kwironka imbuto z'umugabo ubu ndabivuze mu kirundi imbuto ejo ntibazo kumve navuze ati kubonana kuryamana kubonana guhuza ibitsina niko vyitwa. Harabana azavuga ati ngo je mvuge mugazohengera mvuze ati nta munsi ubundi ko ndabigisha bavyita guhuza ibitsina. Urabyumva? Siko bavyita. Uhuza ibitsina uri kwabonera umwana.
Gusambana nawe.
Usambana n'icyaha gihanwa.
Eh.
Ego.
Hama abajone bijya navyo.
Hama abajone bagiye bijya bakora. Navyo nzi. Bivana objective aba bafise. Ariko arondera umwana ko umwana abe umwana ariko arondera umwana nta busambanye uba burimo. Kubera ubusambanye n'igihe mukoze ibintu mukabisuka mu mashashe ari ibintu musiko mashashe cyanke
bijya n'ivyo bibi
bijya none bijya n'ivya kwacumura ukoze ufite umugambi wo kugwiza man ijambo ry'Imana rijya mwebwe muza musoma avuga bati genda mugwire mu ngano n'umusege
genda murondo
eh none alors ukoneye kurondoka nta kibazo bese bimuratinya kubyara. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus
jeune. Je
suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je
suis
un peu
plus jeune. Je
nane kuba pfa kubikora umunsi batazi wenda kubwi nijya misi 4 ava 14e jours nijya misi 2 après hamwe nujya munsi wa ovulation c'est 4 jours avant plus date de ovulation plus 2 jours après ça fait 7 jours abantu mukeneye abana ibyo nabyize hari umukobwa nigeze gupiga mu yambira cha twarinda
ndumbwira ufite umwana ufite umwana angana gute.
Kazo kuza sisa lo 20 zuko.
6 ans. Yo, erega wewe wabaye kirara kera.
Si kirara ne twakunda.
6 ans. Ah ibaze umuntu nka ufise umwana w'imyaka 6 ans. Ngivuga ko watangiye kubikora.
Ndi kirara. Ya ndimba ya prize ivuga gute. Ndi kirara.
Ayo, yo yibirara je nayo ndikubana nje sindi kirara.
Je ne sais pas si tu es un homme.
Je suis un peu plus de temps.
Je suis un peu plus de temps.